Yes, adeɛ kye sei a ɛwɔ sɛ yɛdi house of folk ho nkɔmmɔ. Ɛno na ɛyɛ deɛ good bi aka no, obiara bɛtumi aka ne deɛ. Ma mu akɔ abammra channel yi so, aha yɛ sports agh 24/7 sports channel. Na create news ne information a wohia no ha ɛna mede ma wo de biara meyɛ no saa pɛpɛɛpɛ ɛde ma wo good. Ɛnɛ me ne wobɛdi nkɔmmɔ afa house of folk bus no ho ɛnra ɛna subscriber baako ka kyerɛ me sɛ menyɛ ho adwuma ɛno nti no mo ho do nti no ne mayɛ ho adwuma good. Free Barnieh's contract no nso so no maka ho asɛm a bata asɛm no meka asɛm no na mo sɛ titi baabi foforɔ na mo sɛ ha ma adwene a bato mo ho do nti no wɔyɛnyɛ adwene ha yɛbɛyɛ adwuma no de ama mo saa pɛpɛɛpɛ good. Afei nso so coach Slavko Matic anemu 20 man squad a ɔde wɔ no ɛkɔ akɔ bɔɔl against Kotoku Royals or China game no ever basso a war. Cape Coast Sports Stadium a hawk and a game no ever basso tishan or such a house of hook a ball away. Good game no ever basso 20 man squad may breaking it down a day amount. No sending a BCI now. Last star squad that they call World Cup no good be added than Aquam come a free Barnieh a call World Cup now. Mr. Subscribe, or they subscribe, mammy. Na me ngura story ni mu fast and famo. Hatu fuk basi no se mbe kaya. Ye na e oho dada na na ya libu honi ya ye, you know. Omu kwa ye rebranding, ena ka no soso no sisi diye. Mi fife mu ni chile se. Ufite mu omu ye hunwe juma kaka. Omu ye hunwe juma kaka. Na for now no diye, nuwa na. Hatu fuk ibe yusu. Umbe yusu to the end of the season no good nti no omugu so omo ye ho adwuma mo say ye rebranding omo ye rebranding nti no so bibia toto mu a me certain sem fufu bi afa bus no ho amede be ma na free Barnieh contract no obi o be ka cho se Barnieh sign na e o kina ne ade ni nyina no me say masa Barnieh o nya sign yu mu aye den contract no ma me ka no kru mu chiro boy ni mu aye ne o nya na adwe se the contract no renew. Boy, ni yana adwene sɛ ne contract no renew ɛna ɔpɛsɛ ɔkɔ World Cup no ba free Barnieh nso kɔ World Cup no ba anagye sɛ contract no ɛwu a ne sa ɔkɔ World Cup no ba contract no deɛ ɛwu a ne sa ɛdɛ boy no bɛkɔ free ɛwɔ sɛ ɛna Barnieh contract no nso obiara wontumi blame management no mamdeɛ mame nka wontumi blame management no anaasɛ board no anaasɛ obiara ɔyɛ in the hem of affairs, you know, you can't blame anybody. Went to me, Debbie. It was a boy, and I say, oh, who say, was some has na, baby, or dear Druna, was so calling him. And then, because coat prices are all coat tea, nine penny for a tear, say, no, see, every more we say, and what can be beer, my nesty, but I say, boy, in a day, almost call back and forth, sir, you know, eh. And your money, dear, sana be free Barnieh contract. No more, sana. A be a good hassle for China. You know, Kotoku Royals game no basso. A war, Cape Coast. Good Cape Coast Sports Stadium, a ho, and a game no a basso, and a coach, you know, and naming a 20 man squad, or the one a call Cape Coast, you know, and see Eric for reentry dean, a womb, Richmond, I deem him, Samuel Income, deem him, Dennis. Kosa, Nidin Wum, Zachariah Yakub Rashido, Kanekunedu Yadom, Fatao Muhammad, Robert Adosowa, Kaleba Mankwa, Eric Iso, Shiraju, Glassena Wako, Amankwa Abefi, Gideon Asante, Salifu, Ibrahim Di Maria, Benjamin York, Nidin Ewum, Otenga, Nidin Ewum, Daniel Afriye Barnieh, and Isaac Mensah, conspicuously mixing, you know, one of Dean Antimi, MP Mubieno. Yeah, play a bit say Junior Kaba ni din amem ni din amem yashin ochin ni din amem tis a 20 man squad we na coach and the one echo a ye keep kusako ako bo Kotoku Royals a game no now Stella on house of folk na captain sino honse and seminal na ti carisha will be yaba and some penny for train transom. Nanka reshuffle bi yaba. But mpenyifuwa na tuye nchwe so unwa huse ja. Wase ye tuye ebu ansa. Gudinti ono odasu ye captain. Ono wana odasu ye captain. But most of the games, you know, so we say Glassina Waku air captain and Mano and young most of the games, so we say Glassina Waku air captain has a full team now. Mano and young one. Yet he has a full command of pay. And to my phone, see, we are Messiah Maba. I'm about to subscribe to the channel and hit on the notification bell also. Bye for now.